Emunia Alatia, that a quality, aka Abronian Quamport and Abatra Kramalia Sukula, Yafuya for some matankla. What's a papito? Got Timbert Impala, who did from West Yaman from Nana, no mammy from Chief.
A dear Fene, Fenice, Fafon and a subscribe,
Lost in TV.
Mama Wakwa Baba, Waha Construction Company Limited. Aha, you use modern cost-effective building technologies to build state-of-the-art facilities. And yes, and so provide separate ancillary services such as architectural drawings, landscaping, renovation, electrical installations, and repairs. Yeah, house management, plumbing, carpentry, masonry works, and a more kakam. It was your for Wawa Quintum, Mwana Wapida was it done. I hear one Kodanda. Makam for Waha Construction Company Limited. It's a more. It didn't be a repeat DCBR. School done, chapel done, restaurant from a Waha Construction Company Limited. Nantumada, who be seen the Kamadamo, Sapida Washa Domawa, Washa Damo, Captain Mabra, Ababa, Abacha Wooden. So, we're going to my SPDs within West Central Region, Ashanti Region, Western Region, Greater Accra, Ghana, Bibiara. When you're in the contact to one, Kululu Biani, Waha Construction Company Limited, Woko Yarati, what then be a repeat Biara on your problem? Now, yeah, your repairs is so. Any able staffs in Woho 24/7. Time being here, Woni Biara. A from when I bet you do. Waha Construction Company Limited, Wokip Coast, Kakumdo, Abrajuqua Road, Dinodo, Waben Kakum, MA Basic School, Abrasano Biana, Wawa First Floor. A bit my from when. 055-026-8598. Email Waha Construction Limited at gmail.com. Social media handles Instagram, Twitter, and LinkedIn on Waha Construction Limited. And Waha Ghana on Facebook. You can visit one website www.wahaconstruction.com. Waha Construction. No job too big, no job too small.
Nana kwa baby.
Yeah, bro, you are.
This is your dude, your best.
The drone, send your unique account. A comfort intuma. Sabe, baby.
Nana, no, so the antenna, you know, a comfort intuma.
No, what's him say? Can you know, I ain't got a sense for a friend, a comfort intuma, a bruni, a deba, Cassaby buys a collar. And I'm saying, no, dear, so into a moon, say, Nana, no, my budra. Na, in quantity, Nana, nimna. Onom adi achichiri omukon nom kutafuna no. Wow, these guys, how they have wear their cloth looks like our tile, our collar. Ni tie nom de bom minimum hano. Aha, ye ntuma ne tebia no ese omu sa omu tie nom de bom kunu.
Adiachi bia atu nipa ne bre na adiachi a adie sa no na ebre no ko na mpenisi titi obi ka titi obi kire enu ti ne enim ne ahunu na yate no ye vensie ye be ma obi a onim ahu mpenisi o re firi krom hini aben a wo yira o jabo ase enti aboa petupre wosi obi nimu a obi kire ti yeshia na ya kire ti jumede watu dini mpenishia venishia ti abakwas maduman kwas mpenisem amamre ni amane eno enene hidi bi ebrewi jumede a esumbu ye pa fa jumede no subscribe, share, maunia onye binje. Ewo YouTube channel, Facebook, Twitter, Instagram, baby ah yoho. Lawson TV, eni di jume di ebreo. Amansa chiami, ababa ya usu, se di onimono. Mi anam di jume di yoho chiami. Ene, ya ba amamre fi, ibe si amamre, eni amaniye. Obi so ti da si abra no makura so. Uti si efra ntuma na so afi bi efra da bi. Asante de ye wa mamre, ye wa mane ye. Nti ya de bi na hokwa ye nyere kwanzo. ene ye ne nanketia e be ni bu bebi se se abrewane to san na kosha kitisi adim ana boa sansan so ana okobua no de chire jakroma nanketia ko ni nsamenchire nanso se de mpenika se techire mampro no odwapade nti wawudie nanso ni dinketia no de nanketia da so tiase ne ba amwa kwa tanketia won edin papa de na na mo akwa tanketia ene ono ene ene be hwe na wa kire se de si fram to mane na obetin to mane bidini na be gonwa ntwa fira bebre na okocha center mamre fie ana asante na wa kire akokire ya opem so okro bi asante kotko hene ntume ifira no mpo na nanketia ene fira ma no wa kire dini no na wabodini no ntira obetie ntume dini na ohun se de si fira no na ohun se de obesi fira ntuma ifise ya mamre if you say you are man, you are santi. You want to be free and hold on to my account. You do back. Nenene, I'm not free. You're not free. Na answer na no. You be here. Di kai. And to be di kai, you drink di jabing and into you. You be going to my account and say, na watch it. Said you be see free. Sa jabing and into you. Na what you said here and to be free city here. Na na my account. Na na my piao.
Pia Mira.
We the medical board din tin ya fe na make say we din be biaka say frana say hinade yes nana ene ye ba on ase ye ba be pe amamrim say dey si frantoma na dey di ka no ye he dey we free gina we kura no a eso mbokwa nana dey we free ni din dey say
e fra no esikafo amantem
dey fra we a
ai
esikafo
o ma amantem o mba antem an ko be hadwin pa
e buja and twani din dey esikafo a mantem any fira nana no na o sa bi fira sese di fira no o se fira no na e den wo fira e nana wo be kire se di si fira esikafo a mantem no
matibu yo abusiya mara roma mo somfo nana mo akon getia ata enen so me di nimdie yi e ba be som mo na me nana no ma hodo ne minua no mabunu a onu maduro mo mpanim fie so a ntuma fira no ye o makono nanso onu mu nim fira yie nti onu mu ntuma nyina aka won madakam ene mo amu babunu nana mo akonketia me ba be kire mo se ne mbosi fira ne mo fira ne yie obi gi ne hudi si wonim fira nanso mo gidi se me fira be wie no obenya ne ho ntiasi se ntuma fira we ndie da soronko ai dia me ba be fira ye fira no ne din de mada roma ne din de etika fo ma amantem mo ba antem an kon be hadwen enu ntime fa ntoma no a me biem mienu sei na ma hwe se benkum ni fa no emu achepe ana ense se efa ese ne fa madaroma se emu chepe mienu wiya de etosu mienu na mo etosu mienu ne se me de mensa mienu yi ebe pega ni egu fom no de di kan aba begu me kon ho apega de di kan ese ama pega de etosu mienu mapeje de atosu mienu awie dia afei de anamo atosu mien sanse men sabe nkum no me de befa ntoma ni finfin me de fam pepe pese ya mada roma benkum so no so ense se efa se ne fa ese se mu che pepe se ne ma che mu me che mu wi a de eguma basa dompu aso no ese se mbomodin ama ne be che mesem na mada roma die ntie sese me mane ba hye mensem ne se bia na ntuma me befura no e kente te se ntuma ne mu oduru a mama die gu abasa no so no ama me hye mensem a me wie na ma basa agene te se mane ba hye mensem se ne ba me nya ntuma ne mu duru o mensem me wie a me yinifa na pie bokɔ se na ma so ntuma na no se na me de mensa ato akyire die di kan no me so ntuma no se me de mensa ato akyire se na afi mama mensa nifa na bantenten so sa aba bi pie mpamye no so nje be pimpam ye ne so wie a afie na me ba ba sese ni fa no ne tintim ne benku ne tintim se eye pe ana ense se no so efa wase ne fa se eye pe de a ene na afie na de eguma basa ni fa so no me be dan ne kakra bi se na me de me nsa kokro moti no ammo na kuta afie ma pegya akosoro afie me de ni fa no e be ma benkum no wie a matinim ene am se me di kan che ni fa nim pepepe na mche benkun pepepe nsi me di guusu no e fa nwanse ne fa afemi wi ana menwei afemi mfim ha no me pegya ne kakra ma ba hye me moto ase na matinim e de egu ma basa kokoa mu ha afi me nsa ne sei na me ko no boko na mbi atuma beti kama empempie ne ya na dodo no aye ne sei na echi na dane okani ba bia nsesa ontuma ni dane nti no egu me nsa so sei no me ye ne boko se ya ebei ma beti me gya ma ade egu so kama me wi a me nsa benkumi me be pia ne sense manim ha no e de aba machi se ne ebei a edo ba bia me ko no dom a etwa hye ho no be hu a hye nsodi ahodo e wo mentuma anim esikafo amantem eno nie.
All right. Mpeni se, mpeni ofi ye. Hey, amamre ni amane di ntwam. Yesu Kristo ya woni to amamre mu. Obeto amane ye. Nti afa hye. E ya amamre o Yesu tu. Ana me boa. No one be bre ho Kristo fo. Am jade ni ensue minim. Ya ni ayine ye na ye bosum sem, ene ye bosum sem ntuma fira nya bosum sem. Kyerɛ se disi fira ntuma, e ya amamre. Sua ne hunu ne jan fifi ni ntua to ano. Yenyei mesi ye wonu makoma akuntume fira makoma akuduba ako sikafo amantem ena wafira kire no nana ye wiya sikafo amantem yi ede etos mienu
wada ma de etos mienu ye dwaben anantio
nana ade ne yenya kajetia anantio aduma anantio bantima anantio ni kunya pre ku dwaben anantio yi
wada roma tete no na nananom dwabenfo na asante ama nyina wonom ne nipa na omo anu ntu esoso pa ye kan omo mema no omo ma nyina no mu gina omo na so e wa anu ntu kwa so pa enya asem ketwa ohunu a fiti ni tidua kopem ne nan soa otim se ba bia gina ye ba bia ne we so chen ba bi anu ntu
ti osi pisita
sa pepepepe hunu ase ba emeni
oban so oban ni
sa pepepepe
ase gana fo ma no tu kwa kwa burukire ko hunu gana fo ma wudu hunu omo a ndem so nko africa kra dem na na hwe ma ne to na hwe ma ne ntu na hu ma nimni o makira asantefo wanim nyam e wakiri nyam ganafo wanim nyam e wakiri nyam amaya kande nim so wanim nyam sa wakiri nyam a ande ewu mu aho na na so e befra de yi
dwaben anantio
dwaben anantio na nana nketia amakwata e befra akire no je wani wo ne sua na obi nim a obi kire nana yenko
wana roma ananom de me de ben so ye fra no medin ni din de dwaben anantio na nso no mpempie no ya na yewra ne nananom ahodo a makokra ya waka baby nana kwadwun ketia otan kire wonom na onum fura e wota di sika
ebubu wo na sika
na eji wona nantu no ejina ho anu nti na brebia no obekọ dwabo na se na ohene ne te wono ohu ni se sa pepe ne nanim ha na eji ne nantu na ejina ho aha nti brebia no woni bonu so atim se ai and they want into power sapepepe on antecratim se be mani sa and na me de ebrem yi eno so ye be kono te se anamon na edikan na de edikan me de bremon eno so me hwe se emu achemi no na efa enwan senefa emu achemi no wi a me de men sei e be tuntuma ni finfin mapegya de edikan e de egume kon ho bese ama pegya de toso mienu afi ntoma no aba beda menantu pepepe me wi ana menwei me nsa benkumi
na na sa ba ochi bi wo se ntoma
sa pepepe abeda menantu
aha na onantu wei
moda roma menantu ni nie
hwe de bebi ntoma ne da no dwabe anantu ni wo fura kire onti sa ntoma wei no wo hye de ne anantu a wo hye de mfira
Eza ma na be seresere.
Sa.
Enu nti mi wi a me nsa benkum yi. Me de be fantoma ni mfinfin.
Na 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 ka me se ba kwa ofira no fanfinfin. We so fanfinfin.
Sa pepepe. Ntoma ni nyina na mon e ka me ye se e ya epe. Ni mum awieye. Na e de nsunsun ye bem.
Okay.
Enti me nsa benkum ma che mienu wi a. Se na me di kan kan ba kwa ni mu no. Ese se me ma de eguma basa so ni be che. Mensan benkum nim na mi ji mensan ifa ni pie bokɔ sɛ afi me de mensan to akyire na mama mensan ifa na ba ntenten so saa nsɛ sɛ ɛyɛ sɛ da bi mɔda roma asɛ sɛ ba ntenten so saa na ebe pie ntoma na no ba bia me amede bɛsese ehu sɛ ba benkum ne tintim ne nifa tintim ayɛ pɛ ne sɛ me de ano no anim ha no tintim no ɛna bɛsese me hu se nyina so ne ye pair afi ne madane ye guma basa so no na ma che no ekuta afi me betu ni fa no dia ma benkum no matwa mano mi wi na me nwi afi ba bia ntoma ne da na me mpɛ e bɛ sɛ me kɔ no dwaben anantu a ɛsɛ sɛ me pɛgya ntoma no ɛma ne ba soro bɔmmɔden a ba bɛtɔ me kɔ todwa anim sɛ ne bɛ me nya dwaben anantu no me wi a maka hyɛ me mmɔto ase na matenem ɛde agu mabasa kɔkoa mu ha na afei me nsa nifa no ɛde agu mabɛti bɔkɔɔ me wi a me nsa benkum yi mapia ɛde asi me sisi ha no na menya and then two.
And I heard you. Is an entuno and a bohono.
Papa Pepe.
Ciao, Jabe and entu and a ufra, Nananka Tia Fratriano. Venetia Jimedi and Augusto, a hair or lost in TV. Not a de Breono. Ye Baba Chow, Mamrenia Mania. A nature is if Rantuma. Safina, hey, Safina also scribe. Safina, only a bizodia manua. Ye fra a sicafu amantem. Efra jabin anantu sisi ameno ka sei jabin anantu ni fra na nketie na iwie jabin anantu na na ebeko hin bim
ebeko echamfo
na e ka echamfo a echamfo no echa na edefo asoso na ase echamfo no e ka sebi
wadaro ma se ka se echamfo a eche se bemeni munyamfo
bemeni munyamfo kukudufo na fra ni echamfo nti bi fra ntoma e fra no
echamfo and I'm saying, yeah, and I'm done a day in an hour. One of them named Diemuno, one of them person collab, one of them cassa and mudru nechi, and into every one cassa and mudru, and into nice a cassa bear me cham foa. And you depend on a betias here, your baby be an a betias here. Did ye any di cassage and as an idea, I'm reaching a betis. Ah, a cassa cham foa, dear, and I just will be a winning when you're. Ah, I know any idea bay. What are men known to your best son to Mano this year?
Ewe, nana ese sa ntuma na ba. Ifi se krobia eni nidini. Tina du krobia koti a na bronika with a signboard a chere kwai. Eni kronidini esi ho, na kronidini guso. Di krobia eni nidini. Nti ntuma no, ebi obefre bia wo ntuma odifra. Ana ntuma bia no wo se de sifra no. Se de wo chere ye wonwe ntuma. Ye wo ntiamu. And your war, Armenian Toma, I know your friend, Kinti, and your Santi Dibino. And your war, and to maybe out is a Bruni, dear government, and nominee, a yin tomano, and in your answer, oh, and T Nana Akofan tomano, Fofro Ediaba. Nan to what the bayano, Bako de Bay, now sent to Mani Dindi Esicafo Amantem, and Antomo Friday, Dikan Esicafo Amantem, and we fled your banan and two. Say sent to my or de Bano. Said ya mika ene na me chiru mu se ye wontoma hodo santuma ye ntiamu ntoma e brisi ena ye de ye ntiamu ne se de ye ntiamu no ye wi anana be chirim se ye brisi ne be ye ntiamu no obe chirim na fa wi a ofira ntoma nana se se ntoma wi fira wi edin de sen
mentoma
mentoma
ay ye ntiamu
eye
ntiamu
nana ntiamu na ye de ne ye ntiamu
ntiamu no ni nyina ne se ontuma a emu oha na wo pese na ho aden ne nimonyam kosoro na wo bomoden ade akoma wonom a wonom ede ahyenso emukuta ahyenso die bia ye de bobo ntuma nim se ne ebe ya ntuma no nanim e wo fom no ebetima ba soro meka se se ntuma isenye ntiamu ni wo mu a ka ye ntuma pasa ntuma ase eye honyan uhu a nyade woni besi age woni betima age ho okwan bia so nanso se ne esi frami ne ahyenso die wo mu nti uhu a enam asante ahyenso die wo mu nti woni begye ntuma no
na ma aya ho
esa pepepe
nti na nanso se ntoma me na befira
me ba abefira echamfo
echamfo
e ba twan
yo na la yenkoi
yo echamfo am befira impempi no dodo na wonum fira e de ko ayie ni dwagba ahwo do ase na ntoma wi nso an ba befira no impempi ne ntoma e tropa no saa kwan no aso ene ye fa edi fira no ene impempi nso se ukodwa bo ase na se ohine wo ho a kwan a obefa so wachea no wo bra wo ntoma no ensei eno na mede bra mu eno nso me mo he se ntoma no emu achemi no e fa nsene fa da bi ni mienu nyina aye pe ti mi wi a me nsa benkumi me dia tontoma na chi ma pagya de edi kan egu me kon me sama pagya de to so mi no e de egu me kon ama me na ase ada ho afi me nsa be nkum no me dia fantuma ni finfin e mu a che pepepe de egu ma basa kwa kwa mi ma basa sui ma hwese e ba be hye me nsem abehye me nsem awie dia e yi me nsa ni fa na pie boko me dia tuntuma na chi ma hwese e fa ne fa no
ayepe
ayepe ma dana me nsa ni fen me de kokromoti no a che ne kuta me de be ma benkum no me de ma benkum ni wie a mada roma me nyie me de ma na wie no me mfim ha no baby edano mempe empempi nipa pi nya adwini bi se wo frantuma se esese esesa wona ase da bi baby eni wo esese wo frantuma mane sensen wona ase se bi eburu se bi nya do mi ro pem so mi che wo eburu umfran ntuma e mane sensen na ase se ida ni onu ntuma fura na obe fura mane sensen wona ase esese wona ase da ho na nante so kontem ma wo anu nti no baby edano mempe esese e ba soro sena be amenante menase beda ho na nante enso akoyi amame ti mepegya menfim ha no na mabo ahye memoto ase na matenim me de eguma baso kokoa mu ha na mabo modia e de ntoma na betuma beti me de tuma beti wi a afei me de mensa benkumi me kofa de o machi no e de aba manim na mafa de o manim no nsu me de mensa nifa na fa de o manim no na mak me de mensa nifa na kanimi no nyina abom sei na afi medem sakokro moto akuma yi mede pia na hyeme moto am sei akachamfo no enu nie
pia o so he entuma no fura no a wi no nsakrai wum wo he ne zo wo he nie wo si we nie akachamfo enimunyam toma nti wo fura na say yes mentoma akachamfo so ampa entuma no wo fura no edin ene ebo kire no akachamfo nti si nsu ye hunu entuma ifra no a eye echamfo no nti se okohu so obi afra toma te se ya nya fe na akwa ko busa obi e na de onim de no nti wo hunu ya no wo zampa ah opani no unu mama mna na so unu mama ne itira so ka se echamfo ni ifra no no ye to aso ba ba bi mba lo sin tv so jumedia watu dini empenishia empenishia ye ti adman kumasem abakwa se mama mna ni amane na fe kasakoa ne nyina yade a ye fa ifri empenishia jumedia so obi nimo a obi kire ene ya ba mamre fi kro bi asande kotoko kumase ahimfie ay toso mienu ay beka no amamre fi eho eni ejinan na ne ne na nketia ba na na amwakwata nketia wadi ni papa de ono ene ene twi nkomo na wo kire se di sifrantoma wa kire ye dwabea nantuo ena wa kire sikafo amantem ena wa kire ye echamfo Nana ansa na beto aso nzo obi ka fa ka won fa foforo to aso mai.
Mate bro. Se wonya fra echamfo ni se ya. Na okwadwa bobi ase. Na urate ho. Na opese wo chia no. Obra won toma nan ha wadwen. Wadaroma enye den kra. Menye fra ni se. Na mi urate ho no. Enye nanim mpempie no dodo na aduru. Ni ru animu a. Na ahenkoa no tiamu se abetire. Na mi ankasa minim mamamre die. And once me pia mabati me pia mabati hana nya ba me wie afi me dru nanimu a me nan ni fa cha cha no me ye afri me na ase na mabam mu ase na machia no me chia ni wie a ma sha me cha cha wo mabati a me pia ye no ma sa mama de akata me wie
wow so ni aje se yo fe sa de tie amamre no no yeko na na besa chere fufuru bi nana ye wie wi di na to aso
wadaroma de e to aso eye meyere obeti
meyere besi ntuma no
ai meyere besi
wow nana ye nko
mi ni nyina anso no awie no e na sesa ma pegya egu me kon a pegya de to so mi no And I'm saying, maybe be seen a hanum, no matter what I'm saying. And I'm saying, maybe from me, be seen tea. As I said to be a and to manage to be a new rammy, be see tibium. Then a bell be who say, dear me, and a sanitary. And only dear, me nsa benkun mi nche mi no mache mache muama efa ase ne fa no afi meji nsa ni fa na pii me da tuntuma na chi ama me nsa bi pim pam ye no so afi madane me nsa me de me nsa kokuru muti no at emu na kuta me de be ma benkun no me de ama na wi a me fim ha no me peja akosoro kakra na afi matinim de agu ma batako kuam afi na me de me sei ntuma yakwa kugu mabati na afi ntuma ni twifom wa mo hwa na wadaroma sa pepe se wonni yire a
mfra ntuma
wadaroma mfra na enti me fa me yire se o misima o ai
enti wo konyira na twifom eh eh trimuda ntuma fra no se wo yire a obesi na ni yire a ha ho ngo fra na na se se oba ne yire nya de o mane kwa mere si amawo sanity piao na na e mamo piao
da se bru
afia te de na etosu
de etosu biem aye e champem
e champem ye wo champfo
ani ye wo champem sa pepe
ye wo champfo
be kwa champem
kwa champem
sa pepe
yeah
wara ma no so ye se santoma aba
ya na na se wo se santoma na ba ye firi e champfo e ko e champem no kura de ye wo akonwa bi a ye fre no e champem e wo klo bi asante ko tokwa himvi ti wa champem hene ndi sa champem toma e no bi fre se ntoma no ye ahemfo ntoma edini ye ahemfo dini ndi sa ntoma e bi fre no e hu pa na nyo bi anso ne fre sa ntoma no bi se won ka sa foku no ho a sa ntoma we no wo fre wa hwe a wo benya sem asante de ye won sem wo ye wamamre na ye ntoto ya mamre ase ne yemfa ya mamre nso eni agro nti na naba obekire ye e champem se de isifra e champem eno nso wasesa ntoma no so hwe ntoma we nso a ye sika sika ene esigafo amantem no nka ya bobra na nso nso ye kakra ewum kire so hwe ahye so de egu esigafo amantem no na hwe hwe so de egu santoma we mu a nso nso ye kakra dem eni ti ye kọ na nanche ne watoa so na wa kire ye a champion ene a champfo ensusun ya e dantemu nana mo piawo
piawo mira modaroma we ne so ye kono a champion na awiye no obehunu de ntia ese a champion eno ntia ye be kono senior mienu na modi kan hwe ni nyina etie no we ne so merese emu a che pepepe efa ensenefa na mabomodia de mensa ni mienu no atuntuma ni mfimfini mapija edi kan ebegu mekon ho mapija de toso mienu de ebegu mekon ho na fe menase ada ho modaroma se menase da ho wiya di ntia mepija menase no se ebeya me ntia ntuma no so mananwe menhwefo mo berekora menhwia mfrae anu ntimi wiya benkum no me de befa ntuma ni mfimfini na modaroma benkum no se me de fa ntuma ni mfimfini a me mfa nifa no meka no ho me chim mfimfini ni wiya me de nifa no benkum no e ba betuma beti ga tuma beti me de tuma beti wiya afi na me yi nifa na pii boko wiya afi na me hwe nifa no ntuma na no na me de me sa to ntuma na chi sei de tun ntuma na chi a se mo hwe a ntuma ye fra mi empa me yeso bi anim nanso nam nimdie nti metimi de mani asese ehu se aha na mpamye no mensa ne betimi akyem ama mede agu we ne so na hanom ne de me kire nifa ni mu a mesese ha tintin mu na medane mensa nifa ne sei no a de agu mabasa so no a mede kokromoti ne ba mu ana kuta mede mu ana kuta wi a afi mede mensa benkum no ebe kyentuma ni ene nifa ne be kyentuma ni mu no dientia makye weni mienu no mede susu ma beti tenten senkanya sanke me biem sei nanso nam se odasani bia na beti enura na mundu nti ani tena ma sesesani ma beti esitie na afi me betu aguma beti me wie no bohu se eya echamfo anase echampem piao afi me pia manim hani nyina de aba machi we ene freno echampem
I was a fool. When you had it, share Lawson TV, our YouTube channel, Twitter, Instagram, Facebook. The next year, Jimmy D, our Lawson TV. So, in the Hessenia, you see your mamre and your money. Eho, any TV station, Ubin your mamre and your money or ho. Ah, yet, sir, am I you? And found yammer so well, well, Missy also Christo, you want to a mamre fee. No, 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 Obra won ne banyankopɔ ka kye ne sɛ oba wa won ye wa wasem banti no me no wapam ti twane twetia ampa wodi yiwan etwa ne bɛma so enya amamre enya amane ye su amamre ne amane ye ne bɛboa opa ye wona nankatia nchɛn anam akwata ɔkyerɛ ye ntumefira wakyerɛ sɛ de chamfo ene ye champion esigafo amantem dwabea nantuo ne nyina sitie na na sitie kɔde yen
padanuma ye kɔ konfanko
Confanco, and was actually may you be seen so. Dear Confanco, Nana Confanco, as I say,
Confanco, you be a unfanny bre in Niagro. Obia, Ocacha, and say, Minkan say, Abrofo, Aya Confanco. When you bruni, indigima, and my own shell bre, and as I won't shine a bre, my honor, a mum entry in train and answer that,
and I will muso.
Debbie, and no danchaya, Ocasse. As I say, a cocoa master culture center. Near cocoa did you my copra pra hoa? Oh, but one would draw her. Brown what the man would draw her crampon and son of Woba.
To understand, Tiamarina,
Sapa Pepe,
Confanco,
Confanco, build dinner cray.
Ciao.
Only Nanti in Yan and Wasa Monka. Aha, when you're true for that, for
okay.
Rebuild dinner bresso, or but what didn't be beer to ye, Santa Bea, only Nantia, Winyan and Munkasa.
Yo,
Sabena Confanco, Nasia.
Yo, Confanco, watch as you and Tisa, all be Confanco. No Nipa, no Nipa, no Quafo,
Sapa,
Nipa, on for the Jumin Yagro. Tisa, me see you, and I'm Yamijina, hey, me a Confanco, Sanity. Nana,
Pimpy, Nipa, do one hour, Jinny be say, Confanco, you be a rain, San, and ask him in your papa, Debbie. Titano. Nanya sana, saa konfanko no ekyere
se kasa ne ya ase bi ayira bi
no kwasem no kwasem so ho aponjreni insuo taa no a wose wo wose wo aponjreni no ankasa mu no odan suo ni mu no ni suo a osu no eye wo 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 enti nse opia insuo ne taa na onsan gye wo bio eye ni suo a odidi ho dada enti no se insuo ne taa no a obu nsuo dadi oda hodi won ka hwee
Nse
nsu atano. Sa pepe atano nti wuntimi nkasa. Akwa yeti se kasa ehia wo na wuntimi nkasa.
Na wa yi din.
Sa pepe.
Benye nsu ana kontom.
Sa pepe.
Na dia ye firi ho.
Eno na obede na wakasa na waje wo.
Aha.
Su ohun. Ebede na wakasa na waje wo nti nsu ni se tap nchani a onanse wo.
Oyi din.
Sa pepe. No da hodin esa. Asem na me no. Sa pepe.
Fia o. Amamne fie ni aba no. Wo mehuna amamne ni amane ye. E Lawson TV. Mpenesi ejumedie so. Ye shi obo ba ye usu. Na me famre o nana ye du die so
wada no ma konfanko na we na mrs santoma no aba
nana se o se santoma no aba wa kirem kane no obi burunsa no kwa ai konfanko na ekon da bi a kire yi obi a burunsa onom sa burunsa ye won sabroni ene ye won sanom ni de o burunsa no ni dini ye de bebre o ene de onom sa no ni dini ye de bebre o ene bra wa buro no e buro ni dini so ye de bebre o tam chuku e hwa ko ma otrimpo ana dia bi e ba ofia ntumiri kankoshia nti ye djumadie no e brew wo Lawson TV mpenesi djumadie so ya ko YouTube channel na subscribe uwi a share ma wonua bi enya bi na ono so share ma ne nua nya bi na ehun sampa asante ye wadoyi ye wamamre ye wamane ni enim amamre ni nua amane so ne ye bechre ama won so a wonim no wo hu ye kasa kasa bebuo ni kasa ko nyina no ye bechre Na na be kire ntoma foforo se die si frantoma no we die eye nwentoma na nwentoma we ye abrofo nwentoma ba bi no mekire osabrofo wo mbesua ntoma nwene efri Ghana asante enti asante ye obi ka ne obi kire nana mo pia wo
moda roma ahwefo a mo hwe me we no so ye frano konfanko obi a odi ne mra so eno so so no nana mo no enyina aye pe na wiye no ena nsunsu ye no uhunu sa pepepe ano so mahwese imu ache mienu pepepe ebo modin apija di edikan e dia be xame kon me pegya ne etoso mienu ade abegu me kon ho afi me na asia da ho ada ho awia me sabe nkum no ebe fa ntoma ne finfin finfin wi a me hwe se de abodompo agu ma basa so yi eba be hye me nsem ebe hye mu wi a me yi ni fa na pie boko afi ma so ntoma na no si na me de me sa tontoma na chi we na abe pim pam ye ne so ntino ene ene mu atintim no ene atintim na me sese kama mu sa ayepe ayepe wi di a edane me nsani fa no mammo no akuta tuogu me sa kum ne so tuogu ben kum ne so amatini se na baye me hu ntoma no nanamon ene se ne yasi aye me ka sei ntoma yi manfa broni se ayon manfa dade biya me ntwe so nanso ni fura no emu ni fura ni yie ni nti ama ntoma na tene te mi hu se anamon no gina yie a ansa na mabepegya memfim ha no e de akosoro akashe me moto ase menim ha no metinimu a awie na mede ba ebebe be kire konfanko nti metinimu se ya mede begu me kon ho mede begu me kon ho ansa na mede benkum no ababa betuma beti konfanko ano soso enie
konfanko ena nana efira akire wo no nana de bi unu ya se duzo bi fira de yi
wada ma be kono me wo me biribidi
me wo biribidi okay ese entoma no kra no ebi no bokutia wo eska fo amantem e wo ho ena me yiri besi eno so ondi se oni suje ni bi hia wo di twi fom no na se wo kire nso won wale ena se se nso di o se me wo biribidi di se oni biribidi asa entoma no won timi vira salete nana yenko
yo mara roma ena me se medika fira anamu ni nyina ni nti we ne me ha me ho nsɛ no pii me fra konfankun saa bre kro no am no meti masesa ne sisi a nti me de sima ba akopɛ e bɔkɔ me wo mbre bi di amo ahwɛ saa dia mabenkum no pɛgya me mfim ha atwim e de atoma basa kɔkɔ mu ha e de me saa bi de we na begu mabati animu ha no ena me tinitini mu sei nti se wo hweme a wadwen be yo sei ya pam ntoma na bom ah bema nan sei me hu wa che ya brafie brafie ne be didi ah nan sei me hu wa che ah na ayesa brafie ah brafie na me mpe kakra bi ma so ahu na ka sesem na ba so ahu na se unhu ne nsa kra ne nsani fana na wo de twia yesem so ha e so wo ni biri bidi no ahu so wo ba na se wo twi yesem gu krofo so
anti we na ya na nyun krofo no na 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 e ba no nom de jeje no
na
o yibigo ho
nye no no
ya o bibidi e wuzafo o